ndiyakhumbula ngoku ndandikhula ulife wayenzima kodwa ke ngoku lixesha lokutshintsha indlela yokuphila ayindlela yokuphila ndiyakhumbula ngoku ndandikhula ulife wayenzima kodwa ke ngoku lixesha lokutshintsha indlela yokuphila ayindlela yokuphila Hustle is my name, chasing money, not the fame. That is so lame, life ain't a game. If you play it like a bitch, it's gonna play you like a hoe. When life hits hard, you better sit back. Look on your left and look on your right and do what's right. Be like priest and be super fly. Accept what you can't change. Ukubanga bane into yenzekile vele uzixelele ubanga bane idlulile ungabumani uyicinga ungabumani stress cause uzovela ebantwini une stress babuze bathi So, belunga pindu ndi buze nge booze. That is not me. I am so clean. I am a goat. I need booze. Cause I was born to win. I'll never lose. Ndiyakhumbula ngoku ndandikhula ulife wayenzima kodwa ke ngoku lixesha lokutshintsha indlela yokuphila ayindlela yokuphila ndiyakhumbula ngoku ndandikhula ulife wayenzima kodwa ke ngoku lixesha lokutshintsha indlela yokuphila ayindlela yokuphila